Kule video ndizokwenza ntoni? Kule video ndizathi ndikubonise into yokubana ilimit kasine x umahlulahlule ngo x xa u-x esondela ku-0 ilingana nobani. Ndizathi ndiyibonise ke loo nto uba ilingana no-1. Loo nto ke sathi siyenze njani? Ndizathi ndiyenzeni ngokubana ndithini? Ndisebenzise into yokuthiwa yintoni? Si-squeeze theorem. Yintoni ke i-squeeze theorem? Mhlawumbi uqhelile ukuliva eli gama okanye uyaqala ukuliva, kodwa ke ayinamsebenzi loo nto kuba kaloku sizathi sisichaze i-squeeze theorem uba yintoni, sibone imizekelo, senze umzekelo wazo ukwenzela sizokwazi ubana sisombulule le limithi yethu. Kuba kaloku ngaphandle kwe-squeeze theorem asizukwazi uba siyibonakalise into yokubana xa u-x esondela ku-0 ilimithi yakhe kasine x umahlulahlule ngo-x ulingana no-1. Kuba kaloku siyaqaphela into yobana xa isondela ku-0 sizoba nento yohlulahlula ngo-0. Masenze ke le nto kuthiwa yintoni? Si-squeeze theorem. Umzekelo wethu ke uzothini ukwenzela uba siyazi uba yintoni i-squeeze theorem? Sizathi siyenze ngomzekelo kuba kaloku yonke into ifundeka lula xa siyenza ngantoni? Ngemizekelo. Ndiyathemba uyangqinelana nam kuloo nto. Ngoku ke i-squeeze theorem sisebenza xa unezinto ezintathu, ezimbini uyazazi, le yesithathu uzoyifumana ngale nto kuthiwa yintoni? Kuthiwa si-squeeze theorem. Masithi ke ngoku nantsi imeko yethu okanye umzekelo wethu. Sizathi uSam usoloko esitya kakhulu kunobani? Kuno umaima. Ithini ke loo nto xa isithi uSam usoloko esitya kakhulu kuno umaima? Sizaphinde sijonge into yokubana uSam wenzeka ntoni ngaye. USam aphinde futhi atya kancinane kunobani? Kunobill. Mandiyibhale le nto ndithetha ngayo ukuze uzoyibona. USam usoloko esitya kancinane kunobani? Kunobill. Siyayazi ke loo nto yenzeka oko uba uSam usoloko esitya kakhulu kuno umaima. USam usoloko esitya kancinane kunobani? Kunobill. Ngoku ke i-squeeze theorem singena phi ke ngoku kuyo yonke le nto yokutya kwaSam noumaima noBill? Siyabona uba apha sinabantu abathathu, sinoSam, sinoumaima, sinoBill. Ngoku ke i-squeeze theorem sisebenze xa kuphi ke kule meko yethu? I-squeeze theorem sizosebenza kaloku xa sifuna ukwazi uba kwenzeke ntoni. Mhlawumbi ke mandithi nanku umzekelo ngolwesibini. Uthini umzekelo wethu? Uthi ngolwesibini umaima utye kangakanani noBill. I-squeeze theorem ke sizasinceda into yokubana siyazi into yokubana uSal utye kangakanani na yena. Ithi ke ngolwesibini umaima utye ukutya ongange 300 calories, ukanti yena uBill utye ukutya okulinga okungango 300 calories naye. Siyayazi ke into yokubana uSal usoloko esitya kakhulu kunobani? Kuno umaima. Kodwa usoloko esitya kancinane kuno Bill. Uligade elaa gama lethu usoloko esitya kancinane, usoloko esitya kakhulu. Loo nto ke ithethe into yokubana xa umaima etye u-300 calories ngolwesibini, ukanti noBill utye u-300 calories naye, ngoku ke uSal utye kangakanani? Sathi siqaphele ke into yokubana ukuze siyamazi uba uSal usoloko esitya kakhulu kuno umaima, usoloko esitya kancinane kunobani? KunoBill. Kodwa ke ngoku umaima noBill batye ngokulinganayo. Umbuzo uthi ke ngoku utye kangakanani uSal? Uzathi uyijongeke nayo loo nto uba utye u-300 calories. Mandithi ndiyibeke le nto ngokwabani? Ngokwamaths, ngokwasezibalweni. Ngoku ke sizawuthi sine-function yethu ngokwakwamaths. I-function yethu izawuba ngubani? Sino-g of x. U-g of x uncinane okanye uyalingana no-f of x. U-f of x abe mncinane okanye alingane nobani? No-h of x. Kuzokuwo nawaphi na amanani. Ngoku ke ilimithi yethu xa u-x esiya kubani? Esiya ku-a ka-g of x ilingana nabani? Masithi ilingana no-l. Ukanti ilimithi yethu kabani? Ka-h of x xa u-x esondela kubani? Ku-a. kanti nayo ilingana nobani? Ilingana no L. Ngoku ke izoba ngubani? Umbuzo uzothi ubani ilimit kabani xa uA esiya ku uX esiya esondela ku A ka f of x. I-squeeze theorem sisichazela loo nto into yobana ilimit kabani ka f of x xa uX esondela ku A nayo silingana nabani? Ilingana no L. Si-squeeze theorem nge eso sisebenza ngolo hlobo kuba kaloku siyabona into yobana u-f of x umkhulu kunobani okanye uyalingana no-g of x, ukanti umncinane kunobani okanye uyalingana no-h of x. Le nto besithetha ngayo ke sithetha ngosam no-umaima nobani no-bill. Ngoku ke siyayazi into yobana xa etye kakhulu umaima simazi noba utye kangakanani u-bill, sizomazi ubani usell uba utye kangakanani. Le nto masiyijonge kwintoni? Kwigraf. Kuba kaloku yonke into ibonakala kakuhle kwigraf. Ndiyathemba uyangqinelana nam uba yenzeka ngoluphi na uhlobo le nto xa siyijonga kwigraf. Masiyidrowe kuba u-g of x uyintoni. Kuba kaloku siyamazi u-g, sichazele uba u-g of x ungaphantsi kunobani? Kuno-f of x. Nanku ke u-a wethu u-l abe ndawoni ke yena, siyamazi uba i-function yethu uzoba phaa kwi-y axis. Ngoku ke siyamazi ke u-g of x uba uyile incinane izoba igraph izohamba phaa ngasezantsi kuba kaloku umncinane kuno-f of x. Nanku ke u-g of x wethu, siyayazi uba into yokubana xa u-x esondela ku-a u-g of x wethu lingana no-l. Uyayibona ke nantsi iphaa kwigraph iyasingqinela loo nto. Nantsi le nto sithetha ngayo, xa u-x esondela ku-a u-g of x wethu ulingana nobani? Ulingana no-l. Masijonge ke nantsi le graph yethu sidinga u-g of x, masiyibhale ukwenzela uba uzoyibona. Siphinde sikhangele igraph kabani? Ka-h of x. Eka-h of x yona siyayibona into yokubana inkulu okanye iyalingana nekabani? Neka-f of x. Nantsi ke le ka-h of x inkulu nakule ka-g of x, ku-h of x wethu lowo. I-squeeze theorem nge sithini ke? Sithi i-squeeze theorem xa unazo ezi zimbini, nantsi ke i-x i-y axis zethu siyazi uba yi-function yethu h of x okanye u-g of x. Ngoku ke sithini ke i-squeeze theorem? Ndiyathemba usawulandela lo mcimbi we-squeeze theorem. I-squeeze theorem sithi ke ngoku xa unazo zombini ezi u-h of x no-g of x, usiboneleke uba sithe ukanti no-f of x xa u-x esondela ku-a ulingana no-l. Ngoku ke singathi siyibone into yokubana igraf yakhe kabani ka-f of x ihamba phaa phakathi kwazo zombini, nayo iya phaa xa u-x esondela ku-a iza kusinika ubani? Iza kusinika u-l. Sithetha loo nto ke isintoni? I-squeeze theorem. Masithini ke? Masiyidrowe nayo le kabani ka-f of x. Sithi mhlawumbi nantsi le function ka-f of x. Siyayazi into yokubana iphakathi kwezi zingapi? Kwezi zimbini, kwa-h of x no-g of x. Nayo ke kuba ke i-squeeze theorem sisichazela into yokubana nayo xa u-x esondela ku-a i-limit yethu izoya kubani? Umda wethu uzoya ku-l. Nantsi ke le nto nayo funeke idlule phaa ngaku-l. Siyayazi ke into yobana sithetha ngantoni? Sithetha nge-squeeze theorem. Siso ke esi sisichazela sisinceda into yobana sithini? Sifumane into esingayaziyo kwezinto esizaziyo uba uphinde uye kulaa mzekelo ka-cell no-bill no-umaima. Ithetha loo nto ke nezi graphs zethu nantsi nemetsi siyibekile siyibonile ithi ilimit xa u-x esiya kubani ku-a iza kusinika u-l loo nto. Ngoku ke kwividiyo elandelayo sizathi sibonakalise into yokubana ilimit xa u-x esondela ku-0 kabani ka-sin x umahlulahlule ngo-x ilingana no-1. Ndizathi ndikuboneke kwividiyo elandelayo xa sesenza le uyibona uba isebenza ngoluphi na uhlobo. Enkosi, ndiyabulela.